President Benny Mayengani se le makuku.
President Benny Mayengani se. Eh, no balungu ba shikota ku ri vitana vito leri ndo amanya tinhomba ku Mayengani. Loko hey mbilu ya xikripoto ita hala munhu.
I'm honored to request you to confer the degree Bachelor of Arts on the following candidates. Baloyi Mayengani Benny.
Babula ngwina la ngwana ma.
Baloyi Mayengani Benny.
Never get. Ngwana baba loko ba loko ba bita bito le ra wena ibe uya a stageini. Ku fike yini la ndzeni ka wena miri wa wena hinkwa ka wona ngwana ma.
Ya and take ngopfu I matiba I asma olovi aka success in one name one yani vanhu va rivala ku mention ako a superstar
oh ya
eh mina ni nga famba famba ti dawu teta ti university na show ku masuka ku nesa vende ku khera the first nation take 5 years uno kuma degree liya iko asma olovi and fail mara namuntu akutanga ku fail tabe ku na degree mina BA
mina bachula
bachula mwana ma
tolo ko mvita ni wonto ku bachula kwe and bachula mina nansati
mwana baba me na ku teka nkarhi lowu ni endla leswi ni endla leswi mitirini mwana baba mitirini swinene
ah swi beriwa mandla leswi
mitirini swinene
na khetha swinene na khetha swinene ina ku swilo leswi aya endleni ngopfu yina hi endlela ku inspire vanhu mativa ni complete matric 1996 ni ri na 17 years mara vatswari va mina a va swi kota ku ni yisa xikolweni hi ku a ku nga na ti-NSFAS hi 1996 mara swilo leswi ku ve xilondo evuton'wini bya mina ende xilondo lexi a ku ri na munhu wun'we a saka xi horisa a ku ri mina maende finally ni hetelele ni swi endlile I'm not taking concert of Africa. I brought it out in the United Management after we completed the trick in 1996. In Makaya, she was at March. I'm not sure that the Lavana Sanya is a book. It's also from the Lavana illiterate of Tahe. One Yan Vano, a Shelang school, the Koloka Shima Shelekas. One Yan, a Shelang, the Koloka. Ba fake ba tshika ba tira ba fake ba tira di position ta ba tsare a makazi ke mara swi leswi swi endla ka ku hlotela la vantshwa ku a yena xikolweni swi leswi ni nga swi kuma nyamuntlha a ku na leyi nga ta eka na siku ni vo hundza ku misaveni va ta vula va ku Mayengani i sile tidyondzo ta yena mahlweni a University of Johannesburg laha a nga endla degree eswingerengeni sesu ngwana n'wana ta hi leswi yena nga ta va a dyondzerise xiswona sesu leswi swi kahle ku swi vaka ti-profile ta hina mina ni teke 5 years kuma degree leyi 5 years van'wani i ku na ti-genius na ti-average ya xikolweni swi fana na talente ya mina ni ma swi vona ku ya ti-genius na vayimbeleri kuloni lava nga ti-average like months mothers I'm in another level na lava at the genius lava governor met insale lava ngule met at the genius so uti feel abari ngana na hina mwasi iti ngondo na khensa na mngana lo nene woni kete carlo u mitsaka na mwina ku va mitsaka na mina ntsaka na vayimbeleri sikahle ku hitsaka hi swakahle leswi ni swi endlaka ni representa rixaka ra ka hina president Mayengani wa vulavula president Benny Mayengani se kumbe